namwe bakunzi b'ikinyamakuru cyacu ari cyo cyanyu Isanaho Media turabahe bwa ke cyangwa mwiriwe bivanye naho merere mwese mudukurikirana muciye ku mbuga zacu za YouTube, Facebook ndetse na Instagram turabaye ikaze mu kiganiro Isanaho Sport tukaba twashoboye kuronka umukinyi afite ibisindo byinshi mu igano rya Primus League uyu mwaka akaba ari we yitwa Kessy Jordan Imbona Kessy turabaramukije
baramukije cyane
mbeke Kessy ninde yaba yavukiye he
Jewe Kessy navukiye mu kibitoki cya Bujumbura Meri
yatangwe ku evoli wa muyuhe mu
natangwe ku evoli wa muri Academy Buja Rapido kuranga mu ngagara quartier 6
numukinye wapima metero zingahe nibiro
1m73 68 kg
imigenderanire ya Kessy n'abavyeyi kubyerekeye umupira w'amaguru yifashe gute
Vyifashe neza cyane naho ubwa mbere n'ivyari vyoroshye mbwabo ubifashe neza nabo nibo bafana banje ba mbere bakomeye
mbeke si Jordan Ariga
eh ntarayejeje
ubuye wifuza kubandanya kaminuza
kubandanya kaminuza nyine kuba naratoye ikibazo cya leta ndiko ndabiraba bisanzwe
mu mwaka weza ari umugwa musongati ujya mwaka w'inkino wakugendeye gute
ujya mwaka w'inkino wangendeye neza cyane mbwabo muri retour n'ivyagenze neza na cyengwara chamara igiye kitari gito ngwaye
nize ndoto Kessy yari afise akiri muto bamaze gushika ko
ndoto nayo mfise nkiri muto ko nabona abandi bakinyi bari mu byicaro bikuru bikuru kunduta nkabwira na genzo washima ni shimwe ndashima imana kuri intambwe nateye
ubwo nize ndoto afise
ndoto mfise nizo kuvanga muri kiyugu nkagenda guserukira Burundi mu bindi bihungu vyo n'indi bihugu vyo mu makungu
kuva Kessy ashika mu Umurwi Vitalo FC nigike ashima
icyo nshima no burongozi bwa Vitalo FC ngene bwitwara rise neza umugwi ningene umugwi ipanze neza ufite objectif urumva iyo umukinyi afite besoin niho batangura kuba ba mbere kumubaza baregera cyane abakinyi nka president arakwegera ufite ingorane ukamubwira bitagenda neza mutwe kugira ngo akumenyereze neza kugira ngo azane umusaruro
Kessy Jordan ubu niwe uri mu biter wa Primus League uyu mwanya ubona ihiganwe zo yava rigihera ukiri made bitter
nkuko nama ndabivuga atariza ukikwa na magara nyene ibintu ndi bazabizobandanya neza ndazi kino cya mbere cyo none umukinyi ni mvune ugwaragurika iyo bitagenze uko ndibaza ko bizogenda neza cyane
Kessy Jordan azi kuvuga indimi zingahe
je igifaransa ndagerageza cyongereza nacyo nyene Kirundi n'Igiswahili nivyo nigi
urumva umugwi w'Iburayi ukurondera nta kibazo cy'indimi wogira
oya nta kibazo cy'indimi wogira
kubwa ubona kenshi mu kinyi carrière yiwe ikunda kwicwa n'iki
kenshi ibintu nyene vya mamizma ibintu vyo kujya iyo witwararitse ko ibintu vya ambiance ukavyishiramo cyane birakononera carrière cyane cyane iyo bavuga cyane cyane ngo abagore inzoga no kujya mu byo byabwenge
Bien bien ce que c'est nana kimaja.
Oh ya.
Wahozarongoye ishyiramo ry'umupira w'amaguru honorable reverend kure yaravuze yuko umukinyi kugira akomera akwiye gufungura kubwawe ikibazo cyo gufungura mu Burundi ku bakinyi wanacyifashe gute
oya jewe ubwa mbere na mbere amayaranje naja mu bakobwa naja hehe nyumvira kwanza kuri jewe ndifata neza nyine kugira mbeho neza nza n'umubiri icya mbere na mbere kwanza umukinyi no gufungura nije
mbeke si Jordan waba wemera ibintu by'amareba mu mpira w'amaguru
sa
ibintu by'amareba
oya je na vyere mera ko yiti
wemera imana
je na mera imana yo agize kwina match ndasenga cyane kugira ndabiko noza n'umusaruro
naba bakinyi bivyitegereza kuri wowe
abakinyi iburaya
ahari hose
ino nayo se ni papi fati nari umediateri najye natangiye ndi umediateri kera natangiye nyine ku icumi mu byicaro byo hasi niwe wari umwidore wanjye nka Burundi amamura nayo ndi baza benshi baramuzi nakurikira Vinicius wo muri Real Madrid
mbibonye abakinyi nka Yusuf Nyange Sedo ntibazonkiza Bonfils Caleb nabandi unicaye kizere ucugira
kizere no gira nuko mbona yuko Burundi bwa gateye imbere bararabukurikirana mu binyamakuru kandi ni mu bisanzwe nibo buguruye inzira niko novuga baratuguruye inzira twibyo batoyi babo na twindibaze yuko tuzobakurikira inyuma barateye intambwe ikomeye cyane na muntu umwe ativuza gushikarya abashyitsi
turakunze kubona abakinnyi b'Abarundi iyo bashitse mu migwi yo hanze ibihugu bibarondera bica bigomba kubiyitirira ubwo Kessy iyo bayibaza ko umunsi umwe azohava ahindura agakinira ikindi gihugu atari Burundi cyane cyane mu bwiserukire gihugu
oya cyane cyane urabona nkunga basi ari akajede bakoze nga mu namba mu rugamba nyine ko guhamagara umuntu akiri muto kugira ngo mumutegure mu mutwe yabone yuko ahazaza azakinira igihugu icyo nacyo kiratuma umuntu atahindura mind iyo ageze ahantu nko hanze akimvira je barigeze kumuhamagara mu nama mu rugamba urumva je ndi wiwabo nta kuntu uhindura nationality
mba wo guhindura nationality y'igihugu ntibirimo
oya ntibirimo
nubwo butumwa woha abarundi bakurikirana umupira w'amaguru
abarundi bakurikirana umupira w'amaguru nuko bo bandanya batera intege imigwi yabo sinovuga ahubwo cyane cyane namba mu rugamba kuzitera intege mugabo yari kintu kimwe cyanangaje kubona yuko hariho abantu badakunda uburundi ko gutsinda ari abarundi icyo kintu nyine kirababaje turi muri sale tuko turaraba match tukiyumvira none uri mu gihugu kiwawe ukabona match wacigikira Kamerune nyine ni ikintu kidasanzwe ahubwo abarundi nuko bokunda iby'iwabo nawe ekipe ishobora kuba iri feble urashaka umwana nawe umwana yoba gito nuwi wawe utegeza kumukunda uko nyine kuko uri kuramushyigikira neza arabona yuko ugura mutera intege akahita akacyakosora apana kucyumuheba ukacyo bumu adversaire wiwe kandi ari uvuka
Kessy turabashimiye cyane
yego ndabashimiye
twizere ko twasura kubarondera muzotwitaba
tuzobitaba cyane
bakunzi b'ikinyamakuru cyacu Isanaho Media ikiganiro Isanaho Sport akaba ari ngakirangiye ntimwibagire kugira comment kugira like no subscribe kuri channel yacu mu ntumbero yo kubandanya muronka ibiganiro byiza